Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri nombanesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV yabemereye kujira bashikiriza makuru n'ibiganiro bitandukanye. Kuri no genekerezo rya 10 z'ukwezi kwa munani tubazaniye amakuru adasanzwe na makuru yihuta anateye ubwoba aho turubuze kubaha inkuru zidasanzwe zivugwa mu butegetsi aho hariko haravugwa inyinyurana ridasanzwe ndetse n'icuka kibi mu ndongozi ibyo tugize iminsi turabibaha mu makuru atandukanye tubashikiriza ariko noneho vyunyutse bamwe mu bihangange batanguye kwinjizwa ibohero abapfunzwe ni bande baba bagirizwa iki murano makuru muraza kubikurikira murano makuru kandi turaza kubabwira ku intwaza ngabo zoba zihejeje gukora ibidasanzwe turaza kubabwira ibyizo ntwaza ngabo ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa aho president ashimiye yoba agiye gufata no mu minwe ikibazo c'intwaza ngabo zitanu zo muri BCP ndetse na gapi zipfunzwe izo ntwaza ngabo ico zipfungiwe ndetse n'ibindi byinshi no kuco president ashimiye yoba agiye kuzikoza muraza kubikurikira muri ano makuru na kamaramaza ni bara kumutemere ibintu byamaze gukomera umukuru w'umugambwe APDL akaba yamaze gukubagugwa bivugwa yuko rero yakubiswe bikomeye arakubitwa arashaya bivugwa yuko rero ubu ngubo yakubiswe n'abapolisi baca banamutwara basa nk'abamunyuruje turaza kugaruka kuvyashikiye uyu mukuru w'umugambwe ibiza vyerekana ndetse bigashimangira ukutihanganirana mu vya politike mu gihugu c'u Burundi muri kino gihe Burundi bwemerije amatora yimirije imbere mu mwaka w'2025 no mwaka w'2027 n'amatora y'umukuru w'igihugu murano makuru muraza kugenda murakurikirizo nkuru zose turafise n'izindi nyinshi ni nkuru twatohoje mu masoko atandukanye y'ibivugwa bigenda bigarukwa ko mwese rero ndabahaye ikaze mwisango ryano makuru wipfuza no kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru dutambutsa kugira umenye ibiba ndetse niba bivugwa cancane mu butegetsi butabugomba kubija ahabona urafyonda kuri subscribe maze twashira ko inkuru ukaronka notification ko dushize ko bishasha kano makuru yacu tuyatangurire kuri kano ka video gato kashizwe kuri Twitter na Bob Rugurika avuga ku cyavuzwe na president Ndayishimiye aho yavuze ati mwaramutse abi wacu none vyukuri mu Burundi nta ugishobora gutabara ubundi imico ya basokuru twayishize hehe vrema hanyuma tukidoga ngo mu gihugu nta kigenda kandi tubona twese ahari ingorane ibyo byanditse inyuma y'ano majambo ya president Ndayishimiye
ahubwo rero iraba muri diaspora ahubwo dukore yindi izine yinzo Vamos aga produce inzoga zose gacu zigura zose gacu gende gacu bimena ni idaje gacu idaje bito ko kwize bahombo bahombe ariko ibi bya brarodi ingorane ntigi produce inzoga zikwiye bikemikiranira bankana ntabura mataru gacu vuguti none kuri kibaha kajya gace gusa ntibahe kajyana ya undi babura matari ni mwe muta rumwe babandi ngo makirwa hebe gupfitse oya mugrageze mugreke librage ariko ibintu byo kugira amahinguriro as dukora amahinguriro skoro yavuze ngo magubira ihinguriro nga skoro yambwiye ko abafise umugabo babwira ihinguriro nga isawa nimero yanje emwe musubire muyandike ni 69 214-286 ni WhatsApp ndayitabako jewe na telefone zibiri nzi gutunga mu buzima ntunzi ya kabiri kitaka hari imwe kitaka kandi Jesse
ayo n'amajambo ya president Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi benshi bavuga ko igihugu c'u Burundi cigorewe gose kuko ngo ubatwara atahazobashikana ngo narirya ibintu vyaramaze kumutaka w'amazi babivuga bafatiye ku majambo mukuru w'igihugu abari karavuga ariko kuba Burarudi yoba igiye kugagwa mu Burundi ibi navyo sibishasha ahubwo hagiye kuza ahandi mahinguriro aho yavuze ko hari nihinguriro ryitwa Skol ryo barigiye kuja gukora ibinyobwa mu Burundi. President Ndayishimiye bavuga ko aya majambo ashikiriza ashobora kumucanishamwo n'abategetsi aho bivugwa yuko hari ibintu bidasanzwe biriko biraba muri kino gihe kubera amajambo umukuru w'igihugu agenda arashikiriza. Ibyo tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Twigarukire kuzindi nkuru, ni inkuru ziri kuvugwa cyane mu by'imigambwe, ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda aho umukuru w'umugambwe yakubaguwe, umukuru w'umugambwe akaba yakubaguwe n'abapolisi. Ivyamushikiye ni ibintu rwose biteye agahinda aho uyo amasanamu yo mukuru w'umugambwe yabonetse aho mukuru w'umugambwe PDR zerekana ko yakubiswe bikomeye aho rero uyo bari no ku musego Gabriel Banza witonde amagara yiwe ntifashe neza akaba rero yahohotewe n'abapolisi nk'uko bivugwa abahohoteye uwo mutegetsi bakaba bakwiye guhanwa ndetse bakabazwa ico bo babamuhoye. Byukuri byo bavyagenze gute ikubagugwa ry'uyu mukuru w'umugambwe ndetse n'ivyamushikiye kuri kino gihe akaba atorohewe ni itangazo ryabanje kuja kuri aho umukuru w'umugambwe yakubiswe n'abapolisi bikomeye baca mutwara bumunyuruze imana ngo yakinze baja kumupfunga aho ari ku musego aratabaza. Byose bikaba byabaye mu ijoro ryo kuwa munani z'ukwezi kwa munani mwaka 2024 igihe c'isaha 3 n'iminota 2 byabereye neza na neza ku kiraro Gikoma kigabura Bujumbura Meri na komine Mutimbuzi hafi ya karitsiye Charama. Intandaro ya byose ni abapolisi bariko bakubagura umunyagihugu umushoferi yunguruza abantu na taxi ku kiraro Gikoma bashaka kumwaka igiturire kuko yari yarengeje abantu yapakiye muri iyo modoka yiwe. Mara kukanya umukuru w'umugambwe APDR umushingantahe Gabriel Banza witonde yasavye abapolisi ko boca mande umushoferi akayariha muri Oberi. Abapolisi ivyo ntibashaka kuvyumva niwe rero abapolisi baca bururutsa abari muri ayo mamodoka bose ariko umukuru w'umugambwe APDR acasubira gusaba abapolisi ko bo bamenyesha igihano bagira bahe nyani modoka umutaksimani mu gihe n'abantu banse kumuriha kuko atari bwabashikane iyo baja kandi rero bikaba byanaboneka ko abapolisi bagira bahohotere uwo nyani modoka. Muri ako kanya abapolisi n'agashavu kenshi niho babaza Gabriyeli banza witonde ico ari bati uri nde wewe wigira umuvugizi w'abantu abapolisi niko babaza uwo mukuru w'umugambwe Gabriyeli banza witonde yarishuye abapolisi arabidondora ababwira ko ari umukuru w'umugambwe APDR ku rwego rw'igihugu abapolisi baciye bamusaba karangamuntu arayibaha baca basubira kumusaba baje nawe ababwira ko atayo yagendanye abapolisi baciye bafata ya karangamuntu yabanza witonde barayitabagura ubwo nyene baba polisi baciye barengera kuri Gabriyeli banza witonde batangura kumuhwata barahuragura bamukubita amasentire bambaza bamucumita iminwa y'inkoho n'imigere ahabishe aharyoshe abanyagihugu babibonye baciye bashwa baduka bararahira bararengwa barankira abapolisi ko babandanya gukubita Gabriyeli banza witonde kuko ataco yariko arazira abapolisi barambaye urwaga bacika nk'abapolisi barambaye urwaga bacika nk'abariye amavubi baca rero bafata Gabriyeli banza witonde bamushira mu modoka bamutwara nk'abamunyuruje ariko bamwe mu banyagihugu baraho bariketse ko yo bagiye kugirirwa nabi nabo baca bafata iyindi modoka bakurikira imwe y'abapolisi yaritwaye Gabriyeli nk'uko vyemezwa n'abaraho baduhaye amakuru mu nyuma babuze uko babigenza abapolisi baciye baja guterera Gabriyeli baciye baja guterera Gabriyeli mu gasho ka zone Kinama niho isaha indwi z'ijoro n'iminota cumi abapolisi baza kurekura Gabriyeli ngo atahe na waranka gusohoka gasho kuko hari mu ijoro yatinya kugirirwa nabi mu gatondo ku kuwigenekerezo ry'icenda z'ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane niho Gabriyeli banza witonde yabaza ico azira barabura na kimwe bamwagiriza baca baramurekura naho nyene bamuteye ubwoba ko atabubasha na mumwe afise bwo kuvugira umuntu gushika ubu Gabriyeli banza witonde ari ku musego mu bubabare bwinshi n'ibikomere ku munwa ndetse no mu mugongo kubera vya bisentire vy'igipolisi bamuhuraguza n'imigere umukuru w'umugambwe wa PDR akaba asaba ko abapolisi bamukubaguye bakurikiranwa bagahanwa agasaba kandi ko amabi abapolisi bakorera abashoferi ku kiraro ca Gikoma iyo bugorovye yohagarara maze abiha abakorera iryo bara bagafatwa bagahanwa ariko hari amakenga ko ibibera mu Burundi ari ibintu bidasanzwe kandi vy'akamaramaza biboneka ko ivyo bizijana uwo yakubaguwe atabutungane ashobora no kuzoronka ivyishiriro vyababaje abanyagihugu kubona umukuru w'umugambwe akubagu kuraho n'abapolisi bitwa ko ari abajejwe umutekano w'abanyagihugu tugaruke ku zindi nkuru ziriko ziravugwa cyane nkari izo nari nakubwiye mu mfunyapfunyo mu ntango zano makuru aho twababwiye ko tuza kubashikiriza ibiriko birabera mu butegetsi ni amakuru avugwa mu ntwazangabo zitanu perezida ndayishimiye yo bagiye gufata mu minwe ikibazo c'izo ntwazangabo zitanu zo muri BCP na GAPI zipfunzwe zizira amafaranga yatanzwe na perezida wa Chadi twaheruka kubaha amakuru ajanye n'ihagarikwa ry'intwazangabo zitanu n'igisongerezo c'intwazangabo kimwe bapfungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba bagirizwa ko bagabuye nabi amayero ibihumbi mirongo itatu basigiwe na perezida Mahamat Idriss Deby wa Chadi abashimira ko bamucungereye neza igihe aheruka mu Burundi abegereye abo basirikare n'abapolisi bagiriza abatwara BCP na GAPI General de Brigade Richard Banyankimbona batazira kirapanze na General de Brigade de Police Alexandre Muyenge batazira Manalex ko bashavujwe no kuba bataronse nabo kuri ayo mafaranga baca barondera ivyitwazo vyo gupfungisha izo ntwazangabo zitanu amatwa dusumira inkuru twabasangije ikaba yarahanahanwe gose none amasoko yacu yemeza ko perezida Ndayishimiye yari yashinze umuyobozi mwishikira wiwe General de Brigade Aloysius Ndayihebura gukurikirana no gutora umuti w'ico kibazo. Parike vyarayigoye kuronka icayishira kuri abo basirikare n'abapolisi icayandika ko banyuruje amatungo y'igihugu icaha kidasiguritse mu gihe ari ikibazo co kugabura ico abayahaye bita ico abayahaye bita agafanta biherewe na perezida wa Chadi kandi na parike ikabisigura ingene ako gafanta ari amatungo y'igihugu. Amategeko yo gupfunga abo bantu yoba yagumye atangwa muri parike na bano batwara BCP na GAPI. Tuzobandanya gukurikirana ndetse no kubasangiza ibijanye n'ino nkuru naho bizoherera. Tukiri ko turavuga ku nkuru zo mu butegetsi, hari Mutama Gaspari Basigane yarayinjije yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba. Twaheruka kubaha amakuru ajanye n'ihagarikwa ry'umwunganizi w'umunyamabanga mukuru wa leta, assistant du secrétaire général du gouvernement Gaspari Basigane, yafashwe n'iperereza kwa kane w'indwi yahera ejo rero kigenekerezo rya kigenekerezo rya munani nibwo Gaspari Basigane yacishijwe kuri parike acarinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba. Hagataho ku wa mbere uheze igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa munani 2024, Gaspari Basigane akaba yarabogojwe mu mabanga yaramaze mu imyaka hafi 19 yasubiriwe n'umupfasoni Tekra Kabuye. Iyo rero Gaspari Basigane akaba ari umutama ariko arakwiza imyaka 71 uyu mwaka, akaba asanzwe afise ingwara ikomeye kandi idakira imubangamiye. Yitavye muri parike yaronze kandi ajugumira nk'uko bivugwa nabiwe, bibaza ko kuba yaramaze iminsi ataronswe imfungurwa zijanye n'ingwara yiwe ari byo vyamusonze. Ubwoba rero ni bwinshi mu muryango wa Gaspari Basigane ko ashobora kugwa mu Mpimba. Amategeko y'u Burundi aremera ko abantu bageze mu zabukuru kandi banafise ingwara boroherezwa bakaburana bidegembya. Nimba ubutegetsi butinya ko Gaspari Basigane atoroka, ntaco buza ko bomuha abapolisi bamucungira muhira, ariko umuryango wiwe akaba ari w'umukurikirana. Vyukuri ni iki gituma ubutegetsi bufata nabi umutama yabukoreye kumwizigirwa iyo myaka yose? Kugeza ubu ntituramenye icaha Gaspari Basigane ariko arakurikiranwa ko. Haracavugwa ibijanye no gutanga ordre de domission na cane cane izo zahawe izo bazahawe abaherekeje umbuzimane Merlantine Kanyana, bakaba bigumira muri Korea, bakaba bakaca bigumira muri Korea y'ubumanuko ntibatahuke. Nitwaronka umuco ukwiye tuzobasangiza kuri ano makuru. Ngizo zimwe mu nkuru ziba zivugwa cyane kandi ziba zigezweho, amakuru abadasanzwe. Turafise izindi nkuru nyinshi tuza kubashikiriza mu kanya gato, fyo na kuri subscribe tuze kubana.